gane music ai wanjitwara gatere siho wampumuriza turikirize ume mukina oganyiha yo kuzimu nyani wanje bakansigaho wagumananye Zahiramu kushisha Umushangu kwa singa Uge sitana ni kushisha Ukanyihamu njejiri na wonererwa Karebe mbabazi zawe Karebe rera aveka yanje Kane mizigai wajitwara Katere siwo wampumuriza Turichirize ume mukina Wagaruka meshara zanje
Yeah.